Wamekaa karibu watu 300-400. Tumeona wengine wanakaa karibu watu 50 ndani ya karumu kadogo. Sisi tumeleta hii social distance watu 35-40. Ambapo tumeangalia paka temperature, tumeangalia nini.
Wala wamekuja mkutano wa kuingia, wapewe nafasi wengine.